gị n'ụzọ jiri ọsọ banye ọhịa, ịbịa ya ụgwọ n'ụlọ si azụ ma ọ gbalaga, ijide ya n'ụzọ buru akụkọ wee bịa, ọkọwa akọchọsị gị bịa kwechi oge n'ụzọ jiri ọsọ banye ọhịa, ịbịa ya ụgwọ n'ụlọ si azụ ma ọ gbalaga, ijide ya n'ụzọ buru akụkọ wee bịa.
I'm gonna do much. How many times would they tell you before you know that night? They have left you there. Photo. Not be juju be that.
I saw you.
For you know that Nigeria is not for you.